Nizotani nanga ngati komiti tikuzota nakumana lero agwizana zotani komaso mukumbukira anagamba mtsogolo dziko lino kuti boma laika ndalama fupi 17.6 billion malawi kwacha kuti zithane ndi thandize kuthana ndi matenda amenewa a COVID-19 kodi ndama zimenezi ngati komiti azigawa motani anizigwira ntchito motani tiva madzulo ano kuchokera kwa umodzi mwa wapampando wa komiti imene ya presidential task force on COVID-19 komaso alanda tizwa zithandizo siyana-siyana ochokera bungo siyana-siyana akhala kutiuza komaso anali ndi ngati komiti anapita chigawo chakumwera atiuza komaso tikudziwa kuti panali mafunso kunjako anthu ana sikulu amene amalemba mayesa form 4 ena amaliza ambira kumaliza mawa kuti ndondomeke khale yotani ana amene akamatsekera sikulu zonsezo tikhale kuva kuchokera kwa wapampando wa komiti imene ya task force olemekezeka kumbizika ndolochiponda bwanji tikhale limodzi komaso mosayiwala kuti akhala kutiuza kuti kodi ngati lero tili pati malingana ndi after kuyeza ndi anthu angati amene apezeka ndi angatinso amene achira ndi matenda amenewa a COVID-19 mwina mosatha nthawi ndikupatsireni kwa honorable kumbizika ndolochiponda kuti atipatse mndandanda wa zimene ali nazo kuchokera ku task force ya COVID madzulowa.
Zikomo kwambiri Joshua Malango. Moni nonse amalawi anzanga amene mukutiva nthawi ya madzulo ano lero lachinayi. Tabweraso pano kupitiriza programu yathu mujana kambira president athu Dr. Lazarus Chakwera kuti mwina tsiku ndi tsiku tizi kupatsani malipoti kuti kodi nkhondo imeneyi yomenyana ndi muliro umene wa COVID-19 ikuyenda bwanji. Komanso makamaka chachikulu nchoti pa programu pano tizilimbikitsana kuchotsana khawa kuchotsananso mantha komanso makamaka kulimbikitsana kuti kodi ngati dziko tingapange bwanji kuti muliro umenewu tithane nawo chifukwa pakati pathu tili pa nkhondo. Unabwera ndani amene watiphera mafula athu ambirimbiri. Ndani amene watiphera kuti tione kumwe tulira kumene ife amalawi tidazilowera timapatsana moni tumwe tulirana koma pano tumavala mamaski. Ndani amene wabwera utitengela ufulu wathu opatsana moni poti kuno ku Malawi timati chikondi chili manja koma anabwera ndani nkuzatiranda ufulu umenewo oti tizipatsana moni pamanja. Ndani amene watiphera ufulu wathu kuno ku Malawi timakondwera kukhala limodzi kudyera limodzi kuvina limodzi koma ndani amene atabwera pakati pathu adatichotsera ufulu umenewo ndiye chifukwa chake zofunika kuti ife tonse ngati Malawi motsogozedwa ndi boma lanu kuti titani kuti ndani ameneyu tithane naye kuti tiwombole dziko lathu tiwombole maufulu athu osiyana-siyana amene aphwanyika chifukwa cha ndani ameneyu otchedwa COVID-19. Lero pa maola 24 apitawa ndiyo kuti makesi anyuwani amene apezeka ndi 644 ndiyo kuti chiwerengero choso yambira kesi oyambirirayo ikwana 22,304 komaso pa 24 hours ipa amene achira ndi 289 zimene zikuti pasa chilimbikitso kwa basi kuti anthu ambiri akuchira amene alowa mchipatala lero ndi anthu 25 ndoti nambala ya amalawi onse amene ali zipatala zathu malawi yonse inu madisiti wonse ndi 340 komaso maola amene wa 24 apitala ndoti anthu 25 atulutsa kuchipatala pamene pani mafuna ndikhazikikepo kwa basi kuti pali anthu ambiri amene achitabe mantha amalawi ndifuna ndikulimbiseni mtima pali anthu ambiri achita mantha amakhala ku nyumba komanso ambiri amabwera kuchipatala zinthu zitavuta kale chonde amalawi tieni tichotseni mantha anthu akumachira ndithu lerolo anthu 25 atuluka kwa isolation kuja ndi malo otilimbikitsa ndi malo achiyembekezo chifukwa mwina tikamata isolation makhanga tutukakhala kwa wekha uzikakhumata kumeneko ayi kumene kuja ndi malo achiyembekezo kumene anthu athu amatiyang'anira ndipo nditogoze kwambiri madokotala ndi manesi ogwira ntchito kumeneko chifukwa ine tsiku na lilinonse ndimalandira lipoti ya munthu amene wachoka kumeneko kuti anduna koma anthu amenu anthu anu agwira ntchito bwino kwa basi modzipereka ndiye ndimemeze amalawa ambiri amene ndikudziwa muli kunyumba ena mumango dzigulira oxygen ukayika kunyumba umadzika nokha kapena mupeza nesi wa private kuti azikuyang'anirani kunyumba ayi chocho sibwino ayi chifukwa kuchipatala kuja tili zambiri zothekera zimene timapangira patient wathu wa COVID-19 ndiye kungokhala kunyumba kuti ayi basi ndili ndi oxygen ayi zimene zimetupangitsa kuti titaye miyoyo ya malawa ambiri amene adakatipindulira dziko lino kati situpeza bwino tukani kopuma chonde tithamange kuchipatala kuti tikakupatseni chithandizo choyenekera mwena ndili pomwepo ndingokambirapo thuso chifukwa kunali nkhawa ayi oxygen masilinda akuchipatala kulibe ayi oxygen akuchepa ndiye ndifuna ndikulimbikitseni amalawi ndonse kuti ayi zinthu pano zidasintha oxygen aliko kukamusento paja plant yathu inawonongeka kwapano yugira ntchito ndithu imapanga oxygen wake dzuloso tinapita kwa fox ndi kampani ya ku plant aya imene timagula kwa masilinda kumenekonso takaona oxygen aliko kwanira ndipo ndathokoza kwambiri a fox amene aonjezeraso masilinda kuti ambiri azibwera muzipatala komanso ku plant aya kuonakonso plant yathu yugira ntchito komanso amalandira oxygen wina ochoka kwa fox kunoso kulilongwesa kuli kampani ina timati Oxygen Industries of Malawi nayoso yumatipatsaso ma oxygen masilinda ndi masilinda tinawambiri komanso ndiyamike kwambiri amalawi ena osiyanasiyana pali private citizens initiative imene atsogozedwa ndi bambo onjezanani kenani komanso pali makampani osiyanasiyana admaki atiwonjezeraso masilinda a National Bank iso na oso atipatsaso ma ventilator makampani ambiri amwene abwero zatithandiza ndiye ifeyo ngati ku health nafeso paja president anapeka directive yoti tigule masilinda 1000 kusonyeza kuti nkhani ya oxygen iyi sivutonso ayi kuzipatala zathu tiyeni ngati situpeza bwino makamaka tikambobanika chifukwa chimene chimapha anthu kwambiri nkubanikako tikambobanika tiye tithamangani chipatala ifeyo ndipo katundu yesu amene tikulandira ochoka ku anthu tionetsetsa kuti afikire district ina iliyonse m'malawi muno chifukwa ena pangakhale nkhawa kuti ayi ndekuti zinthu ziluka muzisento kokha kapena ayi zili ku Queens kokha ayi ifeyo tionetsetsa kuti district ina iliyonse kukhale zida zimenezi za makamaka oxygen kuti zizithandizira mapatient athu komanso ndineneso pomwepo kuti paja kunkhata beso nakonso tili ndi oxygen plant imene inakozedwa pano yogwira ntchito kumapanga oxygen amene azithandizira kunkhatabe komanso ku mzuzu central hospital ndiye ndimafuna ndikulimbikitseni chonde amalawi tonse tiyeni tithandizani a president athu ananenaponso kuti auza afinansi kuti atipatse ndalama zokwana 17.6 billion yoti itithandizire ifeyo ngati boma kumuliri umenewu ndiye ndimangofuna madzulano kuti ndingokutchirani mafigazi kuti kodi 17 imeneyi biliyoni nanga ifeyo kodi ku presidential task force tayigawa bwanji makamaka kuti igwira ntchito bwanji choti mudziwe choti ifeyo ngati presidential task force tili ndi maclusters timagwira ndi mabungo osiyanasiyana madepartment osiyanasiyana aboma komanso ma ministry osiyanasiyana koma ifeyo ngati committee ndamene timapereka policy direction kuti kodi zinthu ziziyenda bwanji so apa pali magulu 8 kumene kupita ndama zimenezi koyambirira ndi ku ministry of health kumeneko kupita ndama zokwana 5.8 billion kwacha ndalama zimenezi zimene zimapita ku health ku wani ndizoti timagawirako ma central hospitals athu onse ndiye kuti tukamba za Queens kamzu central zomba ndi mzuzu central hospital amene atimapatsa ndoti za malawa source marix allowance ama health workers athu onse ndama zake zichoka pamenepa komanso pamenepa paliso dongosolo loti tigulire ma PPEs zimene zili zovala za ma health workers komanso ndi zida zosiyana-siyana lero niyesa tatutsa mu newspaper chifukwa pafunika tigule akatundu ambiri malingana kuti tukhange titonjezera zipatala zimene ngati kuchipatala chimene titsegule ku Bingu National Stadium komanso chimene titsegule ku Blanta National Youth Center ndiye kuti zipatala zachulukirapo ndiye tigula ma equipment osiyana-siyana ifeyo pofuna onetsetsa kuti pakhale transparency and accountability list zonse zimene zigulidwe tazika mu newspaper ndipo tikhala tuzitulutsa mpaka na weekend kuti na Malawi mudziwe kuti kodi chimene chifunikira kugula ndi chani amene ali kuthekera abweretse ndithu kuti zinthu zimene zitidzagule ndenda mamene ya kuhefe ndi 5.8 billion ndingonena lathuso pano kuti ndalama za mabomo osiyana-siyana mzipatala zathu zimenezi timazipitisa kudzera ku local government ndiye ya local government iwo tapatsa 1.2 billion imene aigawe madera osiyana-siyana ama district. Ndepali 1 billion imene hii. Koma cholinga chathu chikhumbo-khumbo chathu nchonena kuti mamasika amenewa tiyeni titandizane. Tili ndi magulu osiyana-siyana kuli ma mother groups amene ali kuthekera. Zinazi zoti tapange mpawa amalawi ani ake kuti apange nawo atengepo gawo. Kusoka masiki ngati ndavala ine sikovuta ayi. Tili ndi materala mamidzi mwathumu athu kusoka zimenezi. Cholinga tifuna kuti nawo samalawi atengepo gawo. Nkhani imeneyi ya kumenyana ndi mliri umenewu ndiye ndalama imene 1 billion tidutsitsaso kumakhaso kwathu ndi chikhumbo-khumbo chathu kuti mwina kukamakhasoko chonde ndalamazi zikalongosoke chifukwa we have to account for this money kumeneko ndikoti tikatumizaso ma auditor kuti akapange audit kuti kodi ndalama zija zidagwira ntchito yanji ndipo kuti olmaskiyo kodi adalandira ndani. Ina imene ndingakambeko ndiya maphunziro. Akwa education tapatsa almost 5 billion, tifai is 4.999 billion, almost 5 billion. Imene ipite kunduna waza maphunziro. Ukuku ndiyo dakagwiritsa ntchito, makamaka kusamalirana athu, komanso kuti pakapezeke zipangizo zosiyana-siyana zimene ana athu amagwiritsa ntchito ndaziphunzisawo kuti muliri umenewu usatani usapeze. Kuli mavuta ambiri ku education ana athu ambiri amaphunzira pa ntengo ndoti pafunika kuti tipeze matenti pafunika kuti mwina tipange ma makeshift classrooms for our children ndiye kuli zambiri zofunika kumeneko ndiye chifukwa chake tapasa 5 billion tidi pomweponso titapanga assessment tinaona kuti tumanena kuti tisambe mmanja kumwepezekaso kuti masikola ambiri mwina kulibeso zosambira mmanjazo ndiye chifukwa chake pali cluster itimati ya wash. Wa wash itapasa 2 billion. 2 billion imene ndiyo ditandizire. Kuti kumasukulu kumene kulibire tuchina chilichonse. At least jigooka takumbire. Kapena tifunika tipange uje solar boreholes. Zimene izo ziteke ndithu. Chifukwa kumenya na mliriku. Bali imodzi kusamba-samba manja ndi sopo. Ndiye chifukwa chake ku wash kumeneku. Tapatsa 1.9 bilioni. China chachikulu kwambiri chofunika pa mliri umenewu ndi security and enforcement. Ifeyo presidential task force timagwira ntchito ndazi zathu makamaka security. Amenewa kuli aku prisoni kuprizoni tapasa ku 450 million inusa Malawi muzodi paja kuprizoni so nagoso bagadi apantenda inafika nditu koma tiambike mulungu kuti ambiri ali bwino pano ma prisoners koma benkodi kuda afunika kuti kukhale ma isolation apa okhaokha koma so tapange tapatse zida zodalirika chikuti ma prisoners athu ambiri ndoti kumakhala chigulu uposa ndi mmene zimafunikira ndiye kumeneko tidapasa 450 million kuti athandizikire komanso vajani magwira ntchito ndi immigration maborders mwathu mmene anthu timalovera kumakhala immigration kumene koko ndamene timathandizana nawo makamakaso ikakhala nkhani ija yoti abwera zathu aja kandi ma deportees kandi ma retainees amene amakhala kuti tikuangalika nawo amakhala immigration nda immigration inaoso tapasa 350 million kuti ithandizire komanso apolisi ndamene timakhala nawo tikugwira nawo ntchito tsiku ndi tsiku kutetezera komanso akabwelo ma liteniziwo amayang'anira ndamenewo choncho apolisi kupolisi kwapita 150 million komanso sidalekere pomwepo pena timafuna ndithu azathu a Malawi Defense Force kuti atithandizire pa ntchito zina ndi zina chifajake ku Malawi Defense Force taperekako 100 million nkhani imeneyi yomenyana ndi muliliyi kuti tiwine tinafunika kuti kukhale kuphunzitsana kwambiri mpakali pano taonabe kuti zinthu sizidafikepo pempeni ayi chifukwa kulibe ena oti sakudziwa kuti kodi maski tivale bwanji mpakana pano ena abe sakudziwa kufunika kwake kosamba manja mpakana pano ena sakudziwabe kuti kodi chifukwa chani tunena kuti tizikhalirana patali chifukwa chake timafunika kuti we need a lot of public awareness communication tiphunzitsane makamaka za mliri umenewu kuti tithane nawo chifukwa chake ku public communication kumeneko kupita 400 million kumeneko ndiye kuti tigwira ndi mabwingo osiyana-siyana azathu ngati mwina janaisi oti tithandizane chifukwa tikufuna kuti uthenga umenewu ufike pakana kumudzi komwe kuti nawonso anthu kumeneko akakhale otetezeka pomalizira paliso protection cluster imene taipasa 100 million iyi ndiyothandizira chifukwa ndi mulili umenewu kumachitikanso nkhanza kwambiri makamaka kwa azimayi kwa atsikana ndiye tinafuna tithandizane nawo anzathu makamaka ku gender kuti tithandizane kuti mchitidwe umenewu uchepe ndiye pamafunika kuti tikhale ndi maofisas kuti akhale akuyendayenda polondolozalondoloza kuti amene apanga mchitidwe umenewu uthe ndithu komanso mwina dagwire tili pomwepo komanso pali coordination maintenance imene tidaipasa 50 million imeneyi maintenance makamaka panopa mudza kuti pajatabwa ma retainees adatiwonongera kuja kumapanga kumene kofunika kuti tiyambeso kukoza kuti ibwelere mmalo mwake pomalizira pempeni ndimafuna ndinene kuti paja anthu a form 4 amene amalemba maisa MCE ena amaliza kale ena ndioti amaliza mavalino anathu ndioti akhala kubwelera ku mudzi kwa makolo ife ngati a presidential task force timafuna ndithu tipemphe nawo kwa makolo komanso kwa ana amenewa kuti mukabwelera chonde ku sukuluko chikhumbokhumbo chathu kuti chonde mukatsatire malamulo amene tinayika odzitetezera kumuliri kumeneko chifukwa inu munali kusukulu tinakhala mmagulu osiyana-siyana koma tikapita kumudzi kumene kuli makolo athu ndi akulu ndiye chonde ofunika kuti ifeyo tikasamale kuopetsa kuti makolo athu tisapatse nthenda imeneyi nkwabwino kuti mwina tikafika kumeneko tikatalikire osati tikapatsane nawo umono wapamanja ayi kuchitira kuti mwina ifeyo tingakhale kuti tingakhale ndi COVID positive tikamafika ku nyumba komanso ndimeme kuti mwena wina aliyense amene mwina usapeza bwino kasautani chonde mwauza head musananyamuke ku sukulu kuti ngati ife boma tikusamalireni mukauza head ndi kuti head alimikizana ndi DHO amene aone kuti musanapite ku nyumba mulandire chithandizo chofunikira komanso alumikizana ndi DHO Aku mudzo kumene tupita ako ndekuti kumeneko mukalandiraso chithandizo chofunikira nde ndipempe chonde anathu amene mubwerera mava mutamaliza maeso anu chonde kadzisamaleni inu ndetsogolo la dziko lino nde chifukwa chake tofuna kuti chonde mukasamale komaso mukasamale makolo anu ndikufuneni madzulo abwino usiku uno lero tilekezere pomwe patipitizaso mawa koma mbuya kudalitseni adalitseso tose tisakhale ndi nkhawa tisakhale ndi mantha mulundu umene utithana nawo ziko mukwambiri
ziko mukwambiri mwina anduna athu alongosola komanso amene aloba mpando wa task force imene mtsogozi wanakhazikitsa tikulipotitabva ndithu ngatinani mafunso nkhani yosiyanasiyana afotokoza mwaveveke koma mwina anduna tisanamalize pano anthu nkukhani mafunso tiyamike kuti mwatipatsa ndithu ndandanda wa mmene tachitira ngati dziko maola 24 apitawa kuti fufupi 644 ndamene apezeka ndi matenda amenewa komanso kuti iti ndi anthu ndithu ochuluka amene fufupi 289 amene achira koma anthu mwina kunjaku nkumafusa kuti kodi palibe amene mwina mwatsoka amene taluza ngati dziko maola apitawa
dziko mukwambiri Joshua ndingobwerezaso ma update ma figures lerolo amene atisiya ndi anthu 38 zipatala zathu zonse pa maola 24 amene apitawo amene atuluka kuchipatala ndinati ndi 25 zipatala zathu zonse amene salowa mchipatala ndi 25 amene achira ku mliri umenewu pano ndi 289 pa maola 24 apitawa lerolo titayesa amene apezeka positive ndi anthu 644 kubweresa nambala yathu ku 22,304
chabwino timalize pamene pamadzulo ano kuti mene thengo wakulu ndiuchakambando nawo chakuti ngati tisakupeza bwino mthupi ngati tikuoneka kuti tinzindikiro zonse zimene tumakamba zija zamatenda amene wa corona akamba pano anduna motsindika kuti tithamange kuchipatala izi zokuti tikhoza kuzichiza tokha kunyumba kapena kuthamanga kwagula oxygen ndi zonsetolozo nchifukwa chache mwina ndona ananena pano akambaponso madokotala kuti anthu ambiri amene amatisiyawa ena amabwera mwina zitavuta kale kwambiri tiye tithamange kuti chipatala akamba anduna kuti malo alipo space ilipo nkhani ya oxygen salitsimikizira pano kuti ngati boma tikhale ndithu boma likhale likugula ma oxygen silinda ochuluka komanso ma supplies ngati aflux ndi anzawo otero atsimikiza kuti alipo okwanira mpaka naso mawa nthawi ngati mweja 6:30 pamene tidzabwereso ndi kauni wina kuti kodi ngati boma nkhani ya matenda amene a COVID-19 alipati funeni madzulo pambana ziko
Check in for the breaking news with Zoom.